tu amina baba yetu yatulie mchina na koeli tukuzwe
baba yetu yatulie mbinguni yetu yetu amina baba yetu yatulie mchina na koeli tukuzwe
tupe leo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu Kati kama charibu lakini Utoko menda yuri I'm sorry.